Alleluia, Alleluia, Igiterane, Igiterane. Urararitswe, urararitswe, korari vuzimana ADEPR Rweru, urakurarikira kubana nawe mu giterane cy'ivugabutumwa, kizaba ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane, 2023, ku isaha y'isaa 8, kizabera mu Gasenyi. Urararitswe, urararitswe, Hallelujah!